nitaishi kukuimbia milele milele baba milele. Mungu umenitoa mbali, nashukuru webendeza umekua mwamini, nitaishi kukuinua na sifa nitaishi kukuimbia milele.